Numunezero ku Barundi bose, umuntu wese usanzwe uvukana mu gihugu cyacu cy'u Burundi, numunezero udasanzwe nuvuga yuko kuvaho Saido NTIBAZONKIZA amaze ashikiye mu mugwiwe mushasha nuvuga Young Africans kuvanga mu gihugu cya Tanzania, nuvuga yuko kuri uno munsi numunezero udasanzwe ku mugwiwe ndetse no ku bafanzi basanzwe bafana umugwi wa Young Africans kuvanga mu gihugu cya Tanzania. Natwebwe umunezero ni wose kuko numurundi wacu ni Saido NTIBAZONKIZA asanzwe avukana mu gihugu cyacu Burundi, ni kocha Cedric asanzwe avuka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ni Vladimir Niyonkuru asanzwe novuga yuko ari coach asanzwe afasha abanyezambo mu ruwo mugi wa Young Africans bwa mu gihugu cya Tanzania, novuga yuko nabantu benshi asanzwe bava muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi urumva gerageje kumviriza kira poste ugiye kubagarje ukajya kuri kocha mukuru ndetse no kumukinyira uvuga yuko Saido NTIBAZONKIZA bose n'abarundi ni intsinzi dushobora kwishimira natwebwe ni sinzi abatanzania bariko barishimira cyane gose ndetse ibinyamakuru byinshi cyane biriko birahayagiza Saido NTIBAZONKIZA byongera bihayagiza n'umukocha kuva hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari we Cedric hamwe na Vladimir kubera iki natwe abarundi tutashobora ku kwishima cyane duhayagiza abo bakinyi biciye ku media yacu biciye ku binyamakuru byacu biciye ndetse no ku radio yacu donc naba oblige kugira umunezero nanje ndagaragaze biciye kuri media yacu cyane biciye ku binyamakuru byacu nka Isaac TV tuvuze ati iyo ni inkuru tudashobora kugira ante tudashobora kureka dutegerezwa kuvuga ni mapinduzi cup nuvuga yuko ku munsi wejo ni Young Africans aho yahuye n'umugwi wa Simba Sport Club kuvanga mu gihugu cya Tanzania nuvuga yuko match yagiye kurangira iminota 90 bose banganya ubusa kubundi bwari ubusa kubundi mu rugo rukino reka ndababwire Saido NTIBAZONKIZA akaba yaratangwe mu rugo rukino aza no kurangiza nuko murazi yuko nko dusanzwe tumenyereye kuri inosi iyo ari finale cyangwa ari demi finale china mugaheza minota ya 90 bakabongera ni minota ya gasunuzo match ikaza kurangira munganya ubusa kubundi bacha bikora kuri za penalty bacha bikora kuri za penalty tutirevye byagenze gute match yagiye kurangira ari penalty zine za Young Africans kuri penalty zitatu kuri za Simba mu kwamuzi ni umugiyonga mu gihugu cha Tanzania ndetse na Diamond Platinum zakabari umufani wa Simba wa Omdimpoze akabari umufani wa Simba match taratangura Omdimpoze nko mu muzi numuririmbyi asanze ari uwonga mu gihugu cha Tanzania asanzwe ari inshuti ya Saido NTIBAZONKIZA Omdimpoze ya telefone yabwira Saido NTIBAZONKIZA amubwira ati nuze kwiruka nitwabatsinda uwo ni Omdimpoze akaba asanzwe ashabikiya akaba asanzwe ari umufana wa Simba Sport Club novuga yuko Omdimpoze yabwiye Saido NTIBAZONKIZA tukabatsinda ntiwiruke ariko match yaje kurangira umugwi wa Young Africans utsinze ni mugwe Saido turiko tukuragerageza kuri amafoto bari kumwe na Omdimpoze Saido NTIBAZONKIZA abwiye ati niwiruke nakubwiye gute ngambiye sinze kwiruka ni mwadutsinda namwe bwe rero nimuze kwiruka Omdimpoze bisigura yuko numugenzi cyane na Saido NTIBAZONKIZA match rero novuga yuko match respect match congratulations kuri Saido NTIBAZONKIZA novuga yuko ni ibintu bidasanzwe kandi ariko araduza ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko araduza idrapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe ibinyamakuru byose ariho televiziyo twa miradayo novuga yuko nayo ne yamukoresheje interview byari ibintu biryoshye wari umunezero udasanzwe ni Saido NTIBAZONKIZA n'umukinyi ego na coach ni Cedric murazi n'umurundi wahani wacu na Vladimir asanzwe amenyereza abagardie mu rwomugi wa Yanga Vladimir wo muramumenyereye no kocha ahora anakocha abagardie ba equipe nationale intamba mu rugamba reka renda kubwenda shaka kubwira profile ntoyi kuri Saido NTIBAZONKIZA kuko hari benshi usanga batayizi cyangwa hari benshi bashora no kuyibaza Saido NTIBAZONKIZA novuga yuko akaba ari umusatirizi novuga asanzwe akina ku numero 10 novuga yuko asanzwe akina ku numero 10 novuga yuko ni bajya bakinyi basatira basubira inyuma naba numumediateur asanzwe akina numero 10 ndetse naho yaciye henshi yamyambara numero 10 mu mugongo Saido NTIBAZONKIZA nubwo ariko ari umukinyi wa kera wa ekipe ya Vitaro ekipe ya Vitaro nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi isanzwe ikina Primus League ekipe ya Vitaro yakiniye kuva kera Saido NTIBAZONKIZA nubwo ariko yavutse igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu yavutse igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu mu 1987 avukira I Bujumbura nk'ahantu mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga yuko imyaka yugaragaje kuraba no musi turi muri 2021 nawe yavutse igenekerezo ry'1987 gucubona imyaka afise gushika muri kinogiye yareye gukina mu mugwi wa Vitaro akiri muto cyane gose novuga yuko mu bakinyi batanguye gukina muri Premier Division bakiri bato cyane bafite imyaka mikeyi nuvuga yuko Saido NTIBAZONKIZA ari mu gihugu cyacu Burundi ari mu bakinyi ba mbere nuvuga yuko batanguye gukina Premier Division hano mu gihugu cyacu cyo Burundi ari Primus League bakiri batoye muri 2023 afise 16 acha atangura gukinira umugwi wa Vitaro wabakuze yatanguye gukinira Vitaro kera cyane muga muri 2013 niho yaje gukinira Vitaro yabakuze afise imyaka 16 yaciye aja gukina Iburaya acaja muri NC NC yo mu gihugu cy'u Burundi niho yaciye atangura gukinira yatanguye gukina muri uwo mugwi wa NC mu 2006 gushika mu 2010 bisigura yuko uwo mugwi wo mu Burundi yawukiniye imyaka ine gusa gushika mu 2010 iyo myaka ine yamaze muri uwo mugwi acha aja gukina hehe bivanye n'ukuntu yari ko arigenza neza muri cyo gihugu cy'u Burundi acha va mu gihugu cy'u Burundi acha kubitira mu gihugu cha Polonye mu gihugu cha Polonye acha kubitira mu mugwi witwa KS Krakowia novuga muri KS Krakowia naho ne yakinye imyaka 4 aza gukina imatch 85 yinjiza ibitego 17 yinjiza ibitsindo 17 bisigura yuko kariyeri yiwe ntiyahagarariye aho nyene kariyeri yiwe yarabandanije aho novuga yuko mu 2014 yaciye akubitira muri Premier Division yaho mu gihugu cyahe yagiye muri Turkey agiye kina muri Turkey novuga yuko muri Turkey ntiyakina mu cicaro ca mbere muri KS Krakowia naho yakinye imyaka 4 novuga yuko ni deuxième division yaje gukina muri Premier Division muri 2014 naho yakina muri Axel aza gukina yo umwaka umwe gusa muri 2014 aza kuza gukina muri 2015 muri equipe itwa Camp kaye chanye kan kaye bivana nuko bivuga murayizi ni equipe muri France isanzwe kina championnat yo mu Faransa ico gihe yakina muri team B muri camp ariko muri camp muri team B baza kubona ukuntu yifata baza kubona ko ari umukinyi akomeye w'igihangange ndese ava mu gihugu cacu cy'u Burundi nongere ndabivuge ndabishimangire baza kubona ko ari umukinyi akomeye cyane gose nuko kumuduza muri camp muri equipe A equipe nkuru araza aritwara neza arakina ugerageje kuraba n'amafoto menshi twabonye ari kumwe na abakinyi bo muri Paris Saint-Germain ba Angel Di Maria ba Thiago Silva novuga yuko muri ico gihe yarakinye muri ka mugihe baje kumuduza muri a yakinye muri ka akina imatch 14 aza kwinjiza ibitsindo 14 aza yakinye imatch 14 aza gusinda igitego kimwe gusa murumva yuko numukinyi novuga yuko yagaragaye Buraya aza kugaragara ndetse muri championnat ikomeye cyane yo mu gihugu cy'u Faransa championnat mu gihugu cy'u Faransa ni championnat ikomeye ubu ugerageje kurabaza Paris Saint-Germain ba Neymar Junior harimo ba Kylian Mbappe harimo ba Partage harimo ba Marco Verratti harimo ba Mauro Icardi akabamo na Moise Kean akabamo na ba Kurzawa harimo abakinyi benshi cyane Marquinhos bayo ba Diarro hariho bakipembe novuga yuko na bakinyi menshi cyane gose bisigura yuko championa mu Faransa si championa yoroshe harimo abakinyi bo ku rwego rwo hejuru muri 2017 acaja muri Asia muri Asia novuga yuko yaje kurangiza novuga yuko aza kuva Iburaya avuye muri Asia niko kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi aza gukina hehe aza gukina muri wa mugi wa Vitaro yahereye mu kuva kera yarakinye aza no gukina niho bivanye n'ibintu bari bamufatiye byo kudakina muri equipe nationale aza kugarukana muri equipe nationale equipe y'u Burundi nuko kuza kuvyifata mu neza urukino twakinye na Tanzania kwa kivandimwe haza kubatsinda abatsinze kuri kufra nziza cyane kufra iteye ubwoba nuko rero tuza gukina na equipe ya Mauritani tuza gukina hari iwabo tuza kunganya igitsindo kimwe kukindi ariwe atsinze igitsindo cyo kugombora ayaje gutsinda igitsindo cyo kugombora nahone abatsinda kuri kufra nziza cyane yakaga tuza gukina roturu hano kuri stade Intwari stade yahoze yitwa stade Prince Louis Gasore tuza kubatsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe muri tane muri tane kwaje kwitsinda bitatu kuri kimwe aza gutsinda kufra aza gutsinda n'ikindi gitego yaje gutsinda ibitego bibiri mu bitsindo bitatu novuga yuko equipe nationale intamba mu rugamba yasinze umugwi wa Mauritania bisigura yuko yarigaragaje cyane gose mwe bishoboka nuko rero umugwi wa Young Africans kuvanga mu gihugu cya Tanzania uza kumushima uza kumurokrita muri equipe ya Young Africans aho match ya mbere muri match zitatu yaramaze gutsinda ibitego birenze bibiri aza kwerekana ubukomezi bwiwe novuga yuko ni Saido NTIBAZONKIZA gushika kuri no mwanya ariko arakora ibikoringa ngamwe ku cya Tanzania ndetse n'amameja ariko araharongera amavyuzi cyane kubera umukinyi wacu asanzwe ava hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi Saido NTIBAZONKIZA muri kino gihe rero baraye batwaye igikombe yaratwaye igikombe ciwe cya mbere no vuga yuko igikombe bita Mapinduzi Cup ni igikombe kimeze neza cyane gose aho muri penalty batsinze zine muri zitatu no vuga yuko tumenye muri za Real Madrid umukinyi Cristiano Ronaldo niwe yatera penalty ya nyuma ugiye muri Paris Saint-Germain umukinyi Neymar Junior niwe yatera penalty ya nyuma waje muri Man City uza kubona Kevin De Bruyne waje muri Barca uza kubona Lionel Messi ariwe atera penalty twaje muri Bayern uza kubona Robert Lewandowski bisigura yuko na Saido NTIBAZONKIZA muri equipe ya Young Africans afashwa nk'umwami kuko niwe yagiye gutera ya yo penalty ya nyuma ngoda kubwira ya penalty ya nyuma abakinyi basanzwe bayatera bivanye n'imigwi barimo yaje gutera penalty nziza cyane gose iza kuba insinzi umunezero bamwishi cyane gose ngaho muri cyo gihugu cya Tanzania ndetse no kubafana ba Young Africans dusanzwe tuzi ko Young Africans alumni ariwe Konde Boy asanzwe afana umugwi wa Young Africans mu gihe Diamond Platinum asanzwe afana uruhande rwa Simba mu gihe batsinzwe ku munsi wejo banganije ubusa kubundi baza kwikora za kuri za penalty umugwi wa Young Africans uza kugirane gutsinda penalty zine kuri zitatu za Simba no uvuga yuko wari umunezero udasanzwe reka tuvuga ati wait and see imbere ni heza kuri Saido NTIBAZONKIZA hamwe n'umumenyereza ndetse avukana mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Cedric Ekaze ama ukacyo uzana na Vladimir nawe asanzwe ari ku rwego rwo kugwa staff y'abagardie asanzwe ariwe asanzwe amenyereza abanyezamu mu mugi wa Young Africans reka tuvuga ati numunezero udasanzwe kandi kubona umukinyi wacu Saido NTIBAZONKIZA ariko arigenza neza reka turindire urukino rw'imirije tuzohura na Santrafike n'urundi rukino tuzohura n'umugwi serukira gihugu wa Maroc turavye tuzokora gushikanaho Reveriano asanzwe arongoye ishira hamwe Federation de Football di Burundi FFB hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi yandika kuri Twitter ndetse avuga ati respect congratulations mtama Saido NTIBAZONKIZA reka rero tuvuga ati wait and see tubandanye kumushimira kuki natwe tuzomuhayagiza kandi mu gihugu cya Tanzania ni mugiye amabisi yose basigaye bandika ko Saido NTIBAZONKIZA amabisi yose Saido NTIBAZONKIZA kubera iki ariko arakora byiza cyane gose ikindi nashobora kureka kuvuga nuko abasanzwe bavuza imirisho abasanzwe bavuza ingoma kama ingoma zani wacu ingoma z'u Burundi no vuga yuko basanzwe bavuza ingoma ejo muri Mapinduzi Cup ya iyo championa no vuga yuko canke igikombe Saido NTIBAZONKIZA ndeza ari kumwe n'umumenyereza kaze Cedric baraye batwaye bari kumwe na Vladimir Leon Nkuru ndetse nabandi bakinyi basanzwe bakinana no vuga yuko abavuzi b'ingoma bavukana mu gihugu cacu cyo Burundi ndetse basanzwe bavuza hani wacu mu Burundi ejo imbere y'uko urukino rutangura nibo bagiye mu kibuga baravuza ingoma zangoma ziwacu baratamba zangoma ziwacu abanyatanzania barahaguruka barakoma induru barajyoherwa n'umunezero udasanzwe duha agaciro rero ingoma ziwacu urumva ko n'abanyamahanga baziha agaciro tuziye agaciro kuruta abanyamahanga my name is Sabonnez ariko ndabashyikiza kino kiganiro cy'inkino ni kiganiro no vuga yuko kimeze neza cyane gose Nito Starboy nkora kuri Isaac TV no vuga waje no kuri Instagram uza gusanga ko Starboy Isaac TV ni Starboy rifatanye na Isaac TV uraza kuntora no vuga yuko ni kiganiro cy'inkino ikiganiro kiza kugufasha kumenya byinshi why twebwe tutomushigikira Saido NTIBAZONKIZA why tutuvuga ibyiza ariko arakora nico gituma nabaye ngombwa canke nabaye oblige kugira nshike kuri micro za Isaac TV kugira nshobore kubiba yagira bye bye mugira mu bamwubahwe umwaka mushasha mwiza umwaka w'imigisha umwaka wo gutera imbere muri byose ciao ciao
Isaac TV oh.